Are umana nkani zidambika ndakugonda ukakhale kunyumba kwanga na nesonolola zomwe makumba koma ndi mwana mmodzi yekha pali nkhani apa wanthu amalera wana kuchita ngati kuli mwina nizikapereka koma mwana mmodzi sanganivule kulera chiko ndinalipo mwezi woyamba koma gagaligaga omorosa wawa koma analephera kunkonda mwana akapita kunsika wowakula ndiwo pobwera panjira amaphako bili mankhwe kumpatsa mwanayo eri azinyetsola amayi anadabwa mwana akulira dovu lichichuchu bili mankhwe ali pakamwa umufusa mayi abambo nchiyani mufunani phale mwana uyo mwana apeza ngovura kulera mwana apeza ngovura kulera ukaro mukonde mayi akamadabwa omukonda bwanji yorele nkuteka mwana ya makhala naye akalakwitsa mumukwabuleko oluchaya oporisi wawo chikala wawo sokale apanga yorele wanakeso vimakhala vitsilu anga mwana wosalangidwa abambo amajira mantha nkamwangula azitinu udana naye ngati sunifuna undiuza nizibira ozati uniphele mwana olelelele lelelelelele olelelele lelelelelele kukhala zanga sarelo kodi ndilele bwanji anaopeza tikudziwa banja inufulu ndedi banja nitendele koma nkhani za wana opeza yawa muzilenga bwino zingatetse banja mwana wanzako ni wako yemwe mukatsogoza chiko ndi mudzafuna babanja ulemu mudzafuna babanja musiye kulongolola mudzafuna babanja mwana opeza ngovura kulera mwana opeza ngovura kulera ubaru mukonde mayi akamadabwa omukonda bwanji yorele nkuteka mwana yamakhala naye akalakwitsa mumukwabuleko oluchaya oporisi wawo chikala wawo sokadapanga chorele wanakeso vimakhala vitsilu anga mwana wosalangidwa abambo amajira mantha